nkuko mubizi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano buriko burinjiza inyamiramabizi shasha mu gihugu cyose izo nazo zikaba zigizwe n'inkumi n'imisore zifise hagati y'imyaka 18 na 25 twarabamenyesheje yuko umugwi wa mbere wabifuza kwinjira mu ntwaza ngabo ubu baza barahejeje kwinjira ubu baza bari hariya mu ishure kaminuza y'inyamiramabi hariya mu mitakataka mu ntara ya Bubanza ubushikanganje buriko burinjiza abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi by'inyamiramabi mu gihugu cyose ejo rero aba abakoze ibibazo byo kwandika uno munsi rero bariko barakora ibibazo byo kwinonora imitsi nkuko mubibona rero ngaha turi ni mu gisagara cha Bujumbura hari hiyandikishije bose hamwe abashika 174 hakaba hashowe kwitaba abashika 146 murumva yuko hariho abasivye bashika kuri 28 ivyo rero bariko barakora haba ngaha mu gisagara cha Bujumbura canke mu migwa mikuru y'intara zose z'u Burundi ibibazo bariko barakora ni bibazo byo kwinonora imitsi by'ubwoko butatu igice cya mbere bariruka imetero zishika ku 2400 no kuvuga ibirometero 2 n'uduce 4 aho rero ico ni ikibazo cya mbere ica kabiri baca bagira imwe bita abdo bakaza kugira izishika kuri 56 hanyuma baza guhereza kuri bimwe bita ngo pompage aho baza kugira izishika kuri 50 nuko rero niko ibiko iki gikorwa kiriko kiragenda mu gihugu cyose twamenyesha yuko ku munsi wejo naho abipfuza kwinjira mu bapolisi bato bato mu bapolisi basanzwe nabo bazoheza bace bakora ibibazo byo kwinonora imitsi nk'ibi twamenyesha yuko mu gihugu cyose muri kino gikorwa cyo kwinjiza ababipfuza kwinjira mu bisongerezi no mu bapolisi bato bato twitabwe n'abashika abipfuza kwinjira mu bisongerezi mu gihugu cyose bangana n'2287 hanyuma abipfuza kwinjira mu bapolisi bato bato nabo bangana n'2586 muri abo ibice bishika ku 10 bakaba arabigeme ico rero twovuga nuko gushika ubu igikorwa cyo kwinjiza inyamiramabi zishasha kiriko kigenda neza mu gihugu cyose kubipfuza kwinjira mu ntwaza ngabo barahejeje ubaza bari ku ishuri ubu rero uno munsi twabivuze yuko turiko abariko barakora ibibazo bya nyuma abipfuza kwinjira mu bisongerezi ejo hakazo cyakora ibi bibazo nk'ibi nyene abipfuza kwinjira mu bapolisi bato bato cyo twovuga twabonye kidasanzwe muri ririnjizwa ry'umwaka nuko abatwitavye ari benshi cyane ni rya mbere tubibonye twagatangura kwinjiza inyamiramabi zishasha murazi yuko iza mbere zatangwe kwinjira mu mwaka wa 2011 aha turiko dufata urwego rw'inyamiramabi murazi ko rwabayeho itariki 31 Kigarama umwaka wa 2004 yinjizwa rero rya mbere ryaciye rihera ku ntwaza ngabo ryabaye mu mwaka wa 2011 kuva ico gihe rero bagiye barinjiza ku mwaka ku mwaka uno mwaka niho dushoboye kubona ibitigiri byinshi cyane kuva twagatangura kwinjiza inyamiramabi zishasha twarabajije baratubwiye ko hari ingingo zafashwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu zituma ubuzima bwabo bugenda neza zoba rero ziri mu byatumye basubira guhurumbira urugwego ari benshi cyane ariko nabandi nkuko bavyivuge ngaha mwabyumvise ahubwo bavuze yuko hanini bazanywe no gukorera igihugu ko ari cyo bashize imbere ikindi twovuga nuko muri yinjiza ikindi twovuga nuko twabonye nuko hari intara ziriko zazanye bitavye ku bwinshi cyane kurusha izindi izo nazo ni intara ya Bururi ni intara ya Mwaro aho nko muri bino bibazo bariko barakora uno munsi nejo n'ibizokogwa ejo muri izo ntara abiyandikishije barenga 600 ku ntara imwe murumva ko bariko baritaba ku bwinshi cyane hakaba rero n'intara za nyuma aho biyandikishije ari bake nazo zikaba ari intara za Ngozi na Muyinga mbere na Karusi aho rero baza ari bake turabasaba ko boheza bagahimiriza neza kugira ngo mu yandi irindi mwinjizwa ryo mwakuza bazobe ari beshi cyane ariko naho tuvuze ko ari bake nuko batanganya nizo ntara zabaye za mbere gusa ubundi baza ari beshi cyane ugeranje n'imyaka yari heze no kuvuga mu bijanye no kwiruka izi metero 2400 kugira ngo uronke yose kuri yose uri umwigeme utegerezwa kuba wirutse n'imiburi buri iminota 11 n'amasogonda 12 hanyuma uri umusore naho utegerezwa kuba wirutse n'imiburi buri iminota 8 n'amasogonda 12 mumva ko badafatira kubiharuro bimwe hanyuma kuri ibi bijanye n'ama abdo baca bagira kugira ngo ube wamenye uri umwigeme utegerezwa kuba wagize kuri 56 zisabwa utegerezwa kuba wagize n'imiburi buri 54 hanyuma abasore nabo bategeza kugira 56 nyene zose hanyuma kuri iki cyo cha pompage kugira ngo uronke amanota yose kuri yose uri inkumi utegerezwa kuba wagize n'imiburi buri 46 kuri 50 hanyuma uri umusore na utegeza kugira zose kwa 50 aho ufise amanota yose kuri yose udashikanye ivyo tuvuze baca amanota acagenda rakoroka